We should do some peyote.
Yeah.
It's pretty nice here, but I'd love to listen to some music.
Ow! Something just flew up my ass!
Looks like a pecker.
Can you get it out?
Try farting. I like beer. Doom 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 doom